Put the record back. Saidan mere din shabir daftar akbar Saidan mere din shabir daftar akbar
Shabir da putar akbar
Saidan mere din din shabir da putar akbar Take a mile, pass on the